Nasemaje? Nasemaje? Tuwe watu watulivu na wenye heshima, sawa eh? Tuwe watulivu na wenye heshima ili tuweze kukamilisha mradi huu, sio? Sio? Let's get it. DJ.
Thank you very much. Thank you.